Bonika lindo anacheza ndi amalawi osiyana siyana kuva maganizo awo potengana ndi boma limeneli la Tonse Alliance. Ndipo amalawi afulukuza za kukosi kwawo limene akulionera bomali. Ndipo amatuma Bonika lindo kuti apite kusipani zotsutsa zi akafotokozele mavuto awo komaso akafotokozele kuti iwo ali pambuyo pawo. Bonika lindo tu wafotokoza kuti samadziwa kuti amalawi ali ndi nzeru chonchi. Ndiye tafane zimene Bonika lindo akufotokoza kuntundu wa amalawi.
Uthenga wanga mama wauno kuchokera kwa ine president wanthu osauka muno Malawi. Ukupita kwa Malawi nonse amene mukukhala dziko lino komanso maiko akunja. Makamaka kukakuthokozani chifukwa cha ma message anu komanso mafoni amene mwandiyimbira ine. Makamaka kusatira audio imene ndina jambula zulo imene ndidalankhula monkhani makamaka zonena kuti ife amalawi first komanso ine ngati president wanu tafuna kuti 2025 chisankho chimene chidzakhale chambambande ndipo tili ndi ulendo ofuna kuyendera ma presidential candidates wonse azipani makamaka zosusa zimene ndi chiyembekezo cha inu wa Malawi. Ndipo nditakupemphani inu wa Malawi kuti mukhoza kuperekapo maganizo anu. Ndalandira ma message wochuluka amene ena sindidasegule pakana lero. Ndalandira mafoni achilimbikiso, ma message achilimbikiso. Komanso sindinkaziwa ndipo lero mwina andale aziwe kunena kuti nthawi zina osamanyoza zinthu musana zione. Amalawi ali ndi nzeru zoopsha. Amalawi ali ndi nzeru zolapisa. Ndipo nzeru zimene zakanakhala kuti inu andale mumapasa mpata Amalawi ndikulankhula kuti mutengepo ziwiri zitatu. Ziko lino lili patali. Sindidadziwe kuya kwa nzeru, kuya kwa kuzama kakaganizidwe kwa Amalawi. Amalawi ndi oganiza, Amalawi ndi anzeru. Ndi chifukwa chake ena aiwo amatha kumayimba mafoni kuchokera ku America, ku Britain, ku Canada, ku Germany, ku South Africa, ku Zambia, ku Mozambique. Komanso ochuluka ayimba mafoni kutumiza ma message kuchokera momuno Malawi. Ndipo zimene zisindizulula ndikaulula kwa makandidate iwo chifukwa nkutheka kuti ankhwiri ena amene akuona ngati iwo ndi anzeru makamaka atonse alaya akonza kubera nzeru zimenezi koma inu ndiyeni andikulemekezeni ya Malawi chifuka nokha mwanena kuti nditenge zimenezi ma message anu mauthenga anu amene mwandiyimbira kuti ndikapereke kwa asogoleri wonse osusa boma ndicholinga kuti chisankho cha 2025 chikamayandikira akhale ali ndi informed decision komanso atenge nzeru zanuzo kuti azichite apply zina ku manifesto ndicholinga kuti dziko lino likhale lotukuka, dziko lino likhale lokomera wina aliyense. Ndipo ineyo ndasimikizira kuti Amalawi ndinu anthu okwiya kwambiri. Amalawi mukudana ndi asogoleri atonse alliance wonse palibe amene wachemerera po nsogolero mmozi. Ndipo Amalawi mukufunisisa anthu amene wawa 2025 asakabwerenso. Ndipo muli okwiya kwambiri ndi nkhani ya katangale. Muli okwiya kwambiri ndi mmene ntchito zikusowera muno Malawi. Ena swana ndi imbira ndikukwiya kwambiri ndi ntchitidwe umene anachita aboma pogwirisa ntchito a polisi kukamenya nyamata osalakwa amene anapita kukapanga mbindikiro kwa DC. Ndicholinga kuti boma liyapase mayankho pamene iwo ali pa mavuto aza ntchito. Zimene apanga aboma ziyani nkhani yonyasa kwambiri chifukwa anthu aja ndi nzika za dziko lino akanakhoza kungopita ndikukalankhula nawo olo akuwanamiza kumabola kukalankhula nawo kusiyana ndi kuwatayira ndiwo zawo, kuwatayira zofunda, kuwatayira ufa wawo ndi zinthu zolakwika kwambiri. tieni tizikala muziko inoza kala ngati ndiranu koma ziko lindiratu tonse amene ndife ya Malawi ndipo we own this country osakala za jibwana kumaka azuza anthu kwa DC tikutokozeni nonse madoba doba amene mumanamiza Malawi kuti ndinu umenyira maufulu zuloli jatu ndiye munatenge kachise kuchita kupanani utenga titangotulusa koma misonkhano siti nayambe munagundi katu Mr. Iron Sheet kufunafuna ndalama za press conference kuti mudyeso zina zimene mwadyera maminista pakati pa sizina kukwaneni koma ndiye kususukatu osadziwa kuti Mulungu amapanga chinsisi kuzera mwa munthu wopusayo ndikutimenyera nkhondo ndikuthokozeni Mr. Iron Sheet akuzomba kwanu kosauka abale anu akuvutika koma mmaonesa mutaone yalilongwe ngati ndinu munthu wanzeru chikhalienu cho abale anu akuvutika kwana masalima kuzomba uko malomo kuti mukhale nawo limozi abale anu mmazitenga kumazichita disguise ngati ndinu kapena phau wa minister kapenanso mwina mwana wa president chikhalirecho uli kapolo weniweni kapolo komanso pali anthu ena opanda mitu wa ku South Africa chikhalienu chamangobwebwe tasanabwerepo kunoko kuti atazapangise ati mademo ati wochokera kumpoto uku siningakutchuleso zina lako ine amene ndimawaziwa mmalawi munomo ndi asalo amphepo amasauko banda komanso antanyiwa wabakiri muluzu TV ndi anthu ena akufuna kwabwino amene timaona kuti awati ndi omenyera maufulu osakhala makape ayi muno timaziwamo za anamiwatu timaziwamo za aweros kama basitu ndiyena osakhala zitini zenizeni zitini za anthu zimene kunja kukachama sakasaka ndalama kuchokera kwa andale kuti azioneka ngati ali very relevant koma ali ndithu makapeni eni zigawenga zokuba zongomangisa anzawo posachita pombano mwamumangisa Edward Kambanje amene akuvutika kwambiri mwamugula nsikana kukampasa ndalama cholinga munthu apeze mavuto ine ndilibe nanu ntchito ndipo siningaononge nthawi yanu nthawi yanga ya ineyonso chifukwa ine ndi ntchito yanga kwambiri ili pa Malawi ndipo a Malawi ndikuthokozeni mwandilangiza kuti ndisataye nthawi ni madobadoba ochokera mu 25 madobadoba amuzomba ena ochokera kulikuni onama ngati ndi anthu omenyera maufulu koma chosecho akufuna zi anamiza Malawi ineyo ndikusatira malangizo anu ndipo zonse zimene mwandiuza ndikuzichita kompairo ndipo paulendo wathu umene tiuyambe ife ya Malawi First opita kukakhala pamodzi ndi ma presidential candidates ndipo mwachita kundiuza specifically zipani zokakumana nazo sizipani zonse ayi a Malawi mwasankhanokha zipani zokuti ndikakumane nazo ine ngati president wa anthu osauka oyamba muno Malawi ndipo sindipanga mistake ina iliyonse koma kupanga zimene inu yomwe ndituma kuti ndikakutumikireni inu a Malawi komanso kundichita encourage kuti ndisachedwe ndi zinthu zopanda ntchito koma we should forge ahead as Malawi First chonchoso mwandituma kuti ndikuthokozereni mwapaderadera wabakiri muluzu TV ndikuthokozereni antanyiwa ndikuthokozereni asalo ndikuthokozereni amphepo ndikuthokoza achimwemwe mphepo amenewo ndikuthokozereni amasauko banda ndikuthokozereni asalo ndikuthokozereni anamiwa ndiyena onse amene amapanga za genuine amene inu mukuwaziwa komanosoka kwa iwe amene umazinamiza kuti ndi omenyera maufulu koma ukufuna kuwabera amalawi ndalama zawo boma sili kumvesabe ndi kuchosedwa kwa kalumo kobunthwa ku immigration motero kuti apanga chiwembu chimene akufuna kuchosa ma immigration officers 5 tikunena pano popeza ife timalowa mu Capitol Hill mo timalowa mu State House mo pamene president Chakwera akunyamuka ulendo wacho wa ku Bahamas kwalembedwa makalata 5 ochosedwa anthu ntchito ku immigration chifukwa chokuti akuti amene wandi maring leaders amene apangisa kuti kalumo kobunthu akachoke ku immigration iko ntima sakuupeza ndipo ankaona ngati mwina akhoti akonza kuayikira kumbuyo pa pamene akupitirirabe kusasatira malamulo a ziko lino kuteroko kalumo kobunthu ako kanali kasanachite mahandover kachita mahandover mwina zulo ngati salizana amadikirirabe kunena kuti mwina akhoza kukonderedwa koma tikuthokozeni inu amakhoti amakhoti ndinu anthu amene mukhoza kudya munthu limodzi naye msima koma inu mmangosatira malamulowo chifukwa malamulo amanena kuti palibe amene ali pamwamba pa lamulo motero kuti president Chakwera akamapitirizabe khalidwe lache losasatira malamulo kuma asankha anthu ku immigration chikhalienicho malamulo akunena zina kuma asankha anthu pakana kuwame pakana chief of staff wakuwame kumasankhidwa zimangoziwika kunena kuti mphamvu zachuluka kwambiri ndi chifukwa chake ena anachita propose kunena kuti mphamvu za president zichepesedwe chifukwa pang'ono ndi pang'ono president uyuyu makamaka uyu akulitenga ziko lingati la amache akulitenga ziko lingati la ambuyache kuyiwalira kunena kuti anachita kusankhidwa ndipo akanakhala kuti makani amene akupangidwawa akanakhala kuti mwina kalumo kobunthu ako anachita kupangidwa mavoti ikanakhala nkhani ina kuti mwina minister of information azikanena kuti sitingamuchose amayenera kuchosedwa kuzera kumalamulo anachita kusankhidwa ndi voti kodi nanga maminista aja amati akachosedwa akapangidwa kuti kuli cabinet reshuffle ndikuchosedwa amapitanso ku khoti kukanena kuti bwanji ineyo mwandichosa masa amangomuchosa basi sopano iyeyi wapambana chotani ndiye pamene akufuna kupitiriza programu yawo yokuba imene akuziwa kuti akachoka kumeneko ayaluka apanga plani yochosa anthu ena 5 ku immigration kumafunsa kuti kodi amene wawa zimene amapanga zija amapanga okha kapena amapanga ngati gulu chifukwa ngati mukufuna kuonesa fairness ndiye kuli bunoti immigration yonse muyichose ntchito ndipo inu a immigration musalole kuti anzanu ena achosere ntchito chifukwa zimene amapanga zijazo zimene zimachitika ija zinali zokomera ziko limene amalawi amasowa mapassport ziko limene amalawi amatenga mapassport a fake ziko limene malamulo samasatiridwa popanga ziganizo zina lero tikamaona anthu ena opepera akumayikira kumbuyo boma atiwo in the name of CSOs timangoziwa kuti satana anayendadi wapansi kuchokera ku nsanje pakana kuchitipa anthu tooneka ngati anzeru koma ali opepheruka kuwonda ndi umphawi akufuna ati aziyikira boma kumanena kuti ati kalumo kobunthu akatapita ku immigration kanasinthako zinthu palibe chimene anasintha kupatula kuibweresa immigration jangati nyumba yaku nyumba kapena nyumba yache kapena ya ufumu wache kuchigoneka uko nthawi ino yakwana yokuti abwana muzisegula manda kwa chigoneka ndi inutu mfumu paja nthawi yakwana even olopikicha yanu kukungokuonani olokumfusa mwana kuti who is this one anena kuti amene watu ndi amfumu kalukobudwa bani kalinda the DC mwana wopsa kwambiri
zikomo kwambiri chifukwa chovetsera audio imene tapangani subscribe ku channel imene komanso mupange like video imene kuti enanso yafikire video imene kodi mboni kalendo wausida zotani zimene akafulukozere osutsa boma takani pompo pamene asakhaleso akufulukozeranso mtundu wa amalawi zimene amalawiwo anamutuma